Hoi, kua hāmenetia he tangata ki te kōhuru whaimuri hoi te māhietanga i te marae o Huria i Tauranga. Kuia tonu te marae i tūai te tangihana o tāku te morehu ngā tokorahi pere i ngā rānei. Hei tā te rangahau a Te Rina Kowhai i haria he wahine ki te hohipera o Tauranga i nā pō, a i te tino māwiwi ia no te atapō nei, ka mate.
Au ake te rā, ka oho ake te marae o Huria ki te āpure māhie.
The whole marae, well half the marae is on lockdown, so whilst the police are investigating the issue, there's not really much we can say at all.
E ai ki ētahi kaimā takitaki, no te takiwā o te takaumātahi karaka o te pō, Karere te riri. Ā, ko te pārurenga, he wahine e toru te kaumā whetū tau, te pakeke. Hei tā te ope prihimana, ka whai wharanga ia ki tōna kaki, ka kawea ia ki te hōhipira, no muri mai, ka mate ia. Hei tā tētahi o ngā mema o te whānau pani i te pupunga ake o te riri, ka hūnuku te tangihanga mō Rahipere ki te marae o Wairoa.
Things happen for a reason, and this might be, you know, a good time for us as a family just to regroup back at Wairoa.
Nō te ata nei, tūai tētahi tāne, e 21 tau te pakeke ki mua i te aroaro o te kōti, i runga i ngā hāmene kōhuru. E noho tapu ana te ingoa o te kaituaki, a e tūmana ko tiana, ka tua nō ia ki mua i te kōti, hei te tua whitu o maihi. Kei ngā ringaringa o te kaitirotiro tū pāpaku, te wahine, engari e ai ki ngā kōrero, kua tai mai ki a mātou, ka kawea te taonga o mate ki te marae o Wairoa. Te Rina Kowhai. Te Karere.